ne wule wule kanye kanye shi maliande bela jelema dine mabo dine na tabulu mabo tabulu la shia mabo shia la kamabo kana chen ani muso demse ani makoroba keren keren ma au munu mi bomogona dafera yoro la ani au munu mi au yereye Muhammad bun Sheikhana Ahmad Hamahullahu alega hakla ula fasalla hakla munu mi talike mali ani maliandung anga dambe anga horanya lafia ni basiki biseka na anga jamana ngono chukomi au munu ba yereye buweka wakla lafasali hukumu konna na niye wele wele dakanyi kanyeshe au bela jelema wele wele dakanyi abora jekulu myoro kalase au ma ode jekulu tokoye ko buweka yeta mali kumabola ani abarake nyokon farale nyokon a jekulu chama akachani jekulu binani koye jekulu mungono ni yoro ulo tombala ona nyokona chama olubi gani wele wele denge ni nyoro shirifike buye oka ya maria diye kalese au bela jelema kafoko jumado ni alayo o irana december kalo kletan samba fla ani mwani kele kabendage kanyi tan ani nani wati ma nui ewe katozere nabi be jumadalu ula kle duru ma samba kele ani kemenani ani binani sabama ambele jele ga nyokon soro boulevard lene panasi la laje bilibili bino laje mi nabi talike demena ganyeshi fanga frontier fanga nyamogo uma yasa dobi sega fara uka watu uka chukum na yasa akadonga foko maledumbu uko uni maledumbu nyokon fe akadonga fo laje bilibili bi ude labe nedo seda u mogo fe laje munkon nana mogo hakili bala ka foko uina nyangini ta kanyeshi malima ugumu kon nana ni wulika jo bilibili bi mina ke yasa ni seda u mogo kera nyangini tafe ka nyeshi malima ya sanga yera ka fo o nyangini nunu anti janaye ka yera ka fo ko fanga frontie fanga nyamogo maldumbu ko wa maldumbu ga blala uni maldumbu mi hakla kelena ambele jele ka bo ina fo anya fo chugo mi jumado december kalo kletan sam bafla ani mugo ani kele anga nyogo soro boulevard le nene panasi la salifana salu ko fe ne 14 anga chaya kosobo 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 ya sa ka anga deme ani deme deme ko ta ko nyeshi fanga franje fanga nyamogo ma ka hagliji alsa ka fo ni laje bilibili bam na ke allabina jagulu mu fe a jagulu to koy ko buye ka yeta mali kuma bolla ana barake nyogo ulasa amawulla donia ka fo naye wele wele kame yoro yoro ula ka fo kakata yoro yere mini boulevard le ne panasi tikele akaro ka fo ti buye ka wele wele kai buye ya maradi mina ani buye bi wele wele ke ka nyeshi boli mima o boli jama faranyonga o bike boulevard de lene panasi de la mina bike jumado december kalo kleta samba fla ani mkon kele 14 wati ambele jele ga nyonga soroi faso jo kene noye boulevard de lene panasi ama nyine ala fe ala kambalike buye sagwe kambalike malden sagwe.